skjønner ikke problemet til folk. Resten så folk krever at det tar abort.
Vi må bare blåse det. Vi klarer oss. You can never say never. Wow, we don't know it. But time and time again. Younger now than we were before.
Jeg gleder meg litt.